It's not easy. Take 2.5. 1, 2, 3, 4.
Na 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 na, it's not easy. easy.